being gifted by the message of grace. More grace, more life.
Tuvuga bwa buntu bwa Yesu Kristo, Bwaduhaye ibyo tutari dukwiriye.
Buntu bwa buntu bwa buntu, Burenze ugutahura kw'umwana w'umuntu. Bukora ivyo ntoshobora, gusigura ibirenze, ubwenge niryo tunga ry'ubuntu. Bwangize icondi atabikorwa bikozwe, n'umunsi aho ndi singaruka ibyagezwe. Ni kwizera ico Kristo yaje gushitsa, grace upon grace, igikorwa c'Imana gusa.
Ntaco nakoze ngo mbone gucungurwa, n'Imana yanyihishuriye nanje ndizera. None nama mu mashami
ibikorwa Imana inkorera,
ubuntu Imana ingirira.
Burenze ugutahura,
ubuntu nibutahuritse, Imana itanga Ukw'Ishatse.
His grace for me is not understandable.
Wow. Gasubije kwa gashambara, uma kunywa kuri cha gitangara. Ama more than a kankara, mushoboza gukora ibituma batangara. Nica kiganza cy'Imana kitaboneka, kiri nyuma y'ikici wanje kiboneka. Kishoboza gukora ivyo ntoshobora, ni mu buryo bw'Imana si mugabanyo bikoreka. Nica kiganza cy'Imana kitaboneka, kiri nyuma y'ikici wanje kiboneka. Kishoboza gukora ivyo ntoshobora, ni mu buryo bw'Imana si mugabanyo bikoreka.
Ntaco nakoze ngo mbone gucungurwa, n'Imana yanyihishuriye nanje ndizera. None nama mu mashami
ibikorwa Imana inkorera,
ubuntu Imana ingirira.
Burenze ugutahura,
ubuntu nibutahuritse, Imana itanga Ukw'Ishatse.
Oh, 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 oh,